abakenyezi b'abarundi kazi urufugwanya kwigendera mukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza rwaratubabaje cyane umuntu yamaze ikintu kinini ya cyane mu gihugu cyacu ku bantu bose ku mice y'abantu bose ariko je novuga nko ku bakenyezi yarakoze ikintu gikomeye cyane kera wibarutse bakaza kukuraba barakubwira ngo abisizi ntirugusiza warujabutse ego ukavuga uti ego ubwabo waragira ikibazo cy'uko fakture yo kwa muganga ntiwaburayijabuka batutanga urugaranwe kubera iki kubera kubura uburyo bwo kuriha kwa muganga wibarutse umwana ari ngaho byagenze neza ariko ukaca wugaranwa kubera wabuze uburyo kubera wabuze amahera yo gutanga ukaca wugaranwa kwa muganga umwana akamera amenyo umwana agatangura gutambuka ukiri kwa muganga icyo rero twaragishimye cyane kandi mu bintu tuzomwibukira ko icyo kintu kirimwo Imana imwakire mu bwami bwayo yarakoze igikorwa kinini kuri twebwe abakenyezi ubu uraheza kwibaruka ukaca witahira umuryango impundu ikavugirizwa mu muryango ata kintu na kimwe winona ata mahera warishya ata amadeni wagiye gufata atatongo wagiye kugurisha icyo n'ukuri turagishima nka twebwe abakenyezi Imana izo tumuhawe ko nzigororoka